Mwaramutse turi ku igenekerezo rya 11 kwezi kw'icyenda 2021 tugiye kuronka ikete ryiza cyane mu butumwa umwungere mwiza w'intama bwigishijwe ku tariki 8 kwa gatatu 57 Mwenedata Branham yavuze ati mwarabonye ko intama impe n'ingami y'ibintu byose biri ko birisha ubwatsi bumwe uko n'ukuri rero umwungere afise umutima mwiza ego ariko yavuze ati akugira umenyitsi iwe igihe cyo kukagoroba n'icaje kaburi ko burira yavuze ko umwungere azohamagara kandi ntama zose ziri mu murima zizotsa kuri we kandi azotwara izo ntama mu kibara azica imbere ariko ingamiya inka intama bizoguma mu murima navuze nti murantunga Mwenedata nashaka kubwira ikintu umwungere wanje ubunyene sinitayeho teolojiya cyangwa ubundi bumenyi cyangwa kuba umuntu ahambaye icyo nshaka kuba ni ntama icishije bugufi kugira nihagira mu gihe cyo kukagoroba nshaka zohamagare izina ryanje zishobora kuba ingamiya impene n'ibindi biriko birasangira indya ariko umwungere azotora intama mu gihe cyo kukagoroba mwene data nimba uri kurigana ubukristo namba ufise impemu nk'iy'ingamiya cyangwa impemu y'impene iguma yimba mu isi imwe muri ino minsi hagiye kuba akagoroba kandi ntuzomenye ijwi ry'umwungere kubera kutakwimenyereza iryo jwi muri akano kagoroba maze umenye ingene kuba intama bimeze rero mwene data Joseph Branham nguyu bakunze intama zo mu ruhongore rw'intama z'Imana mu minsi yaho umwami wacu Yesu yari hano ku isi mu mubiri abakekeranya n'abatizera bavuga kuri we bati uzokeza ryari kudutuma dukekeranya namba uri Kristo bitubwire ku mugaragaro ubugira kandi agiye kutubwira neza ku mugaragaro kandi abwira abamunegura n'umugeni wiwe ati ndi umuntu yaje avuye ku Mana yarungitswe n'Imana yateguwe n'Imana mfise kandi uku ni kuhora havuze y'ukuri nabaye mu nyonga hiwe igihe kirekire cyane nzovugana namwe nk'Imana ubwayo ndashaka ko hariya hataba ugukekeranya kandi ko mwizera ko ndi intumwa y'Imana kuri mwebwe ubutumwa mvuga n'intumwa ni ikintu kimwe turi umwe kandi cyo kimwe yandungitse kuri mwebwe guserukira uku ni kuhora havuze ijambo ku ijambo mwibuke ijambo ry'Imana rivuga ko atazokora na kimwe imbere y'uko abanza kubimpishurira abantu bashaka gushyira insiguro yabo bwite ku byo mvuga ariko amajambo ndababwira ntakeneye insiguro muvuga ibyo mvuga byonyine kandi ndashaka ko mumenya ko iryo jambo nyine ndababwira riba kandi muri mwebwe mufise ububasha bw'Imana nzima muri mwebwe muri shengero mugeni rizima inyuma amaze kugenda ariko imbere y'uko atangura ubugaragwa bwo muri mwemuye Imana yateguye ikibanza cy'akabanga cyo kwinyegezamo imbere y'uko urubanza rukubita isi muzoba muri hariya murindiriye murya ibyo kurya byanyegejwe izoba yabasigiye muzoba mubayeho mu bwiza n'imbabazi z'uguhishura kwa Yesu Kristo nk'uko yigaragaza ubwiwe kuri mwebwe umunsi ku munsi
For you,
kuri mwebwe zizoba ari ifungurwa za mwe mu gihe gikwiriye bizorwaza abandi mu mushishito wabo nzoba ndi ubutunzi burenze kuri bo ariko kuri mwebwe intama ziwe uzoba ari umutsima w'ubugingo Yesu Kristo wa wundi juno munsi no mu bihe bidashira ntimwibagire nzoba gaburirira harya sahandi hantu hanaka harya abantu bazoba twenga kandi bazovuga ko muri abasazi ariko icyo bita ubusazi n'ubupfu imana izocita igihambaye yatubwiye ko igikorwa cy'imana gihambaye imana yamuhaye cyari ikigereranyo gitunganye n'igihe cya Eliya inyuma y'uko ubugaragwa bwari hafi guhera yaramuhamagaye maze mutwara ku munzu y'umupfakazi imbere y'uko ubugaragwa buhera yavuze ko uwo mupfakazi atifatanije n'abatizera Echanga tafashe ikimenyetso cyaca gikoko mu gihe cy'ubugaragwa kubw'ibyo yahamagaye Eliya kumushigikira yari yiteguriye gupfa mu gihe yari asigaranye gusa agakate gatoya kamwe ikintu gitoya gusa yari yishimikije Eliya yaramuhamagaye ati banza umpako kuko kuni kuhora havuze ako gaseke ntikazoshira mu ifu Nako gakarabo ntigazoshiramwa amavuta gushitsa ku munsi uhora hazorekurira imvura ku isi. Yashitse Imana imbere. Yategerezwa kwizera no kuguma ku ijambo ryose iyo ntumwa yavuze. Yamenye ko iyo ntumwa n'ubutumwa bwiwe byari cyo kimwe. Amajambo yamubwiye yategerezwa gushika kuko byaruko nikuhora havuze niko bimeze muri iki gihe kumutsima w'ubugingo abana baryako bakurikira ubutumwa bw'Imana ubwo kubashigikira mu gihe cy'ubugaragwa bwo mu buryo bwa mwemu iryo jambo nyene ritegerezwa kuza kuri twebwe kandi riri muri twebwe kandi tugaburirwa ku bintu by'Imana by'akabanga byanyegejwe isi yaduhishuriye ko ubutumwa n'intumwa ari umwe ibyo kurya bya mwe mu birateguye kandi biri mu gihubu murahawe ikaze ku munsi w'ikete ritukura ry'umugeni tuzogumbira ikarabo ryacu ry'amavuta kandi rizoba ririko rirasesekara tuzotora igiseke cy'imfungurwa kandi kizoba cyuzuye no ku munwa tuzokwicara ahamwe ahantu ho mu ijuru ku isi yose twinyegeje ahantu hacu hakabanga tunezererewe iyo manu yanyegejwe mu gihe Imana yigaragaza ubwayo kuri twebwe Muze dukoranire mu ruhongore rw'intama hamwe natwe kuwiyinga isaha 8 kumuhayingamo ku isaha y'Jefferson mvire mu gihe tuzokumviriza intama y'Imana ituzanira ubutumwa bw'Imana imfungurwa za mwe mu gihe gikwiriye bwavuzwe igenekerezo rya 18 ku mugoroba ukwezi kwa myakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 965 twebwe hamwe ni dorare rimwe nibice 80 byo kubaka inzu y'Imana abantu benshi bafise garaje bari bafise ingingo kugiye kuba igaraje yabo ariko ruracara uruhongore rw'intama z'Imana Mwenedata Joseph Branham ibyanditswe byo gusoma ni igitabo cya mbere cy'abami 17 umurongo wa mbere kugeza indwi Amosi igice cya gatatu umurongo w'indwi Yoweli igice cya kabiri umurongo wa 28 Maraki igice cya kane umurongo wa kane Ruka igice cy'17 umurongo wa 30 Yohana igice cya 14 umurongo wa 12 Nashaka kuvuga ubwo bushimwe butoya abagaciwe bwahawe abana babahungu n'abakobwa n'imbi yabaga bakoze utubazo twa bande kandi biyandikishije kuri Young Foundation baronkejwe ikarakira ikarato ririmo indobo yo gushyiramo amazi nk'uko mubibona ngaha ku ifoto umwuzukuru wanje w'umwigeme yararonse uno munsi hamwe n'abandi buzukuru banje hamwe n'abakristo bari kuri Young Foundation mu bibazo byo kuri bande kandi biyandikishije rero nimba utazi ingene biyandikisha aho wowe uri hose ku isi twifuza kukubwira yuko aba bana barumviriza bandi imwe canke zibiri mu kwezi bagaca babaha ikibazo muri Young Foundation maze bagaca babahudushimwa abo bana mu buryo butandukanye nta numwe ataronka agashimwe turabishimiye Imana twifuza ko abana bose boshobora kuyumviriza bande nifuza ko mwo kwiyandikisha mwandikisha abana banyu bungere ba mama ba papa mubandikishe kuri Young Foundation mu bibazo vya bande mubikore ukwezi kose kugira baronke ubushimwe bwa bande
tape trophies. And we
turanezerewe kandi dushimira umwami yuko Voado Dieu na Joseph Branham bitanga kubera ubu butumwa ku bw'inyungu yanje nawe imiryango yacu abana bacu abo dukunda turashimiye Imana ku bw'ivyo Imana ibahezagire kandi mugira indwi nziza na rino kete ryiza mu mwami
in the Lord.
Tuzosubira ikindi gihe Imana ibahezagire. Shalom.